Man phinde nibuye kwakhona zidwesha nezidweshakazi kanonkwenkwezi besendibulisileke kwividiyo yokuqala noka nabe ndibulisa impenyo kokoko ngemini eyi-1. Bethunani, ndinebhaso namhlanje endibawulunipha lona. Andiniphile ividiyo namhlanje kodwa ke ingaske ndinibhasele. Ndinqwenela sincokole ngenkomo, ngomsebenzi wenkomo, ne? Ndiyane ndizohlula iinkomo, ne? Ezinintsi sendithethile ngazo. I think ndikhe ndathetha ngenkomo yenguqulo. Andiqonda khe ndathetha ngenkomo yezilo. Ikhona inkomo yakwazwelidala. Xa kusetyenzwa uZwelidala. Ndinqwenela ke ngoku sithethe, sincokole, ncakasane ngozwelidala. uZwelidala suzibe kutheni igqirha xa lizawunuka uZwelidala emzini. Mhlambi niyemvumiseni kuthiwe hayi ityala lenu nguZwelidala. uZwelidala xa kutheni mhlekazi. uZwelidala zidwesha nezidweshakazi. Tyhini thi kuyanetha le mvula ngelo xesha mna ndisaya komkhulu. uZwelidala bahlekazi okanye zidwesha nezidweshakazi. Kuyenzeka into yoba ngela xesha abazali babazali bethu babemise imizi kwezo ndawo babemise kuzo. Kuze ke ngoku kwenzeka umzekelo mhlawumbi badudulwe ngela xesha ke lakudala le apartheid fumanise bedudulwa i-trust. Kuthiwe kuzawukwakhiwa into ethile. Umzekelo iindawo ezinintsi, umzekelo thina apha kuthetyhume sinedam ekuthiwa ngugrinika. Aba ke lalisakhiwa yiloo khampani uGreenacres. Ukhona uGreenica ndiyacinga nalapha emdantsane ndiyaqonda uba naye into eyi-1. Apha kuthi ke ngoku le ndawo yayingugrinika ngoku kwakusithiwa kuphi nakanene kodwa yayinegama. Yayiyilali. Kwakusithiwa kuphi na? Kusemankazana. Kodwa ke yayiyilali, kwakuhlala abantu kulaa ndawo. Kwakhiwe. Kunamangcwaba umzekelo. Kubonakala into yoba yindawo ekudala ikhona. Kuthi ke ngoku ngenxa yento yoba abelungu bona befuna ukwenza le bafuna ukuyenza bayibona into yoba izawuza nee-benefit abazawuzibala ke into yoba zingaphezu kokuhlala kwethu kule ndawo ndingayazi into yoba njani umntu angabaluleki nibone nidudulwa ke ngoku nisuswa kule ndawo niyomiswa kwenye indawo. Ufumanise into yoba ngelaa xesha nidudulwa umzekelo ibhetere ngoku sekusenziwa kanoko niyacengwa. Kudala naningacengwa kwakuveske nje nidudulwe. Uyayiva uba ninenkani nawukhutshwa ngetshova. Uyeva? Kangoba mna ndinethongo ndibona beleqwa ngamahashi kunxitywe ezayinifom amajoni lakudala kuphethwe ii-rifles kukhwelwe emahashini impahla zithuthwa. Beyaziqwata ezaa moto zakudala ivaliant zibotshwe ngamalaphu ngamashiti iimoto zigcwele zilayishe nangaphezulu kududulwa abantu. Ayashiyeka amaxhanti ngelaa xesha ngoba kaloku khange libe khona ithuba lokuba uthethe nabantu bakokwenu uchaze uyeva wenze iintsiko zokuthutha ixhanti. Kubonakale lishiyeka ixhanti kuloo ndawo. Kube sekudilizwa ke phofu kududulwa yonke loo nto leyo. Kwezinye iindawo namangcwaba ashiyeke apho ngoba kaloku nizawuthatha phi amandla okugrumba amangcwaba akwazeki. Ngelinye ixesha adudulwa amangcwaba okanye kwakhiwe phezu kwawo. Ndithetha mna ngezinto ezenzekayo uyayiva. Okanye ufumanise into yoba kwakuphangelwa efama ngabazali babazali fama yebhulu zelithi ke ngoku ibhulu elithenge le fama ngoku lifumanise into yoba le ndawo inala mangcwaba mna ndifuna usebenza ndifuna ukwakha into ethile apha uyayiva. Okanye ndifuna ulima kule ndawo ubone la mangcwaba edudulwa ngebulldozer. Thixo, andanoba ndiqhubeka ndisoyiki. Thixo wam, mandizawukhawulezisa. Uyayiva ke ngoku, ufumanise noko bashiyekile abazali kwezo ndawo and ke ngoku bahlukumezekile, abasihlelanga kakuhle. Imagine amangcwaba xa kuzawuveske ke ngoku kwakhiwe idama phezu kwamangcwaba. Bahlele emanzini mosi. Okanye kwakhiwe imall phezu kwamangcwaba. Uyayibona ke ngoku into yoba basebunzimeni aba bantu. Sishiye imimoya ebunzimeni. Kuyiloo nto ke ngoku siza kubathonga ngoba xa sikule ndawo sikuyo ngoku abakho bona bashiyeke phaa ngemva. Yiloo nto sisithi nguzwelidala. Uve ke ngoku sithiwa hambani phuthumani ubuhlwele benu kwazwelidala. Akwenziwa nje nanje, akuyiwa ngomlomo, akuyiwa ngezandla kwazwelidala. Kuyahanjwa, sengumsebenzi okhokelwa ligqirha kuba kaloku amakhaya ixesha elinintsi awaziqondi ezi zinto. Kuhanjwa iinkundla ezithile, andizuzichaza zonke ngoba njengoba ndihlale nditsho kukho abantu abathwasa apha kwi-social media. Athi umntu, hayi ndiyakwazi umsebenzi uzwelidala ngoba uve mna ndithetha ngozwelidala. Kodwa ke yazini into biba khona ibhokhwe ephuthuma lamabandla. Ezawuhamba ezi nkundla. Eyoba ke ngokufika ekuthiweni andizuyichaza. Uyeva? baphuthunywa ngebhokhwe, bamkelwe. Andizukuxelela uba laa bhokhwe ithwani. Bafike apha ekhaya bamkelwe ngebhokhwe, bazinziswe ngenkomo. Ingumahluko kwinguqulo, azifani imisebenzi emibini. Nokusetyenzwa kwayo ayifani. Neenkundla ezihanjwayo azifani. Kwenye inguqulo ikhona inkundla esingayiyo kuyo engabalulekanga uba siye kuyo. Kodwa kule yakwazwelidala ikhona inkundla ebalulekileyo uba makuyiwe kuyo. Iinkundla ke likomkhulu emkhathweni ongagqumiyo, umkhathi ogqumayo lingethe. Ziinkundla ezo. Apha ke ngokuzwelidala nide niye nasemanxoweni ukubana ngaba asaziwa amanxowa. Kubuyelwe emanxoweni kuyothethwa nabo ngokomoya, kwenziwe iintsiko zokuphuthuma phaa enxoweni. Mhlawumbi ngelinye ixesha akusekho zindonga kodwa osakhumbula athi hayi indlu yayime kule ndawo, ubuhlanti bakule ndawo. Ngelinye ixesha sibone ngeepleyiti ezo ezirusileyo into yoba hayi kwahlala abantu apho. Ngelinye ixesha amanxowa wasekho kodwa siyayithekelela into yoba yile ndawo, siyasebenza kuloo ndawo, sikhwaze ngokomoya. Namangcwaba siyawathekelela, ngelinye ixesha ibhulu lingavumi into yoba kuthiwa yi-private property. Yathengwa ningendawo, nikwazi ungena. Nihama ngaphaya kwefama yebhulu, nikhwaze ngokomoya kwesi sithili sale ndawo. Ningadanga nafika kule ndawo yayingamangcwaba. Ngelinye ixesha ufumanise uba akusekho mntu uyikhumbulayo okanye aba babehlala kule ndawo abekho. Kodwa siyayazi into yoba yayile fama, amangcwaba sizuwazi uba aye ndawoni. Siyakhwaza, yiloo nto sihamba nayo le bhokhwe ukuze kaloku yiyo le isisebenzelayo ukukhwaza aba bantu. Umntu esimbeka phambili xa sikhwaza ngukhokho esimaziyo ngegama. Sithuma yena into yokuba wena khokho ubani, khawusincede usikhwazele abo badala kuwe ngoba thina sibazi. Ubaxelele into yoba namhlanje sizobaphuthuma sithi maguqukwe kujongwe ekhaya. Nguzwelidala lona, asisahlali kule ndawo. Sicela basilandele siye emfuthweni apho siphila khona ngoku ukuze babe nathi. Kufike kwe xa kubuywa ke ngokwezo ndawo kwezo nkundla kubuywe ke kuziwe ekhayeni. Kusuke ekhaya kusikozwe ngalo, ngolo hlobo kusikozwa ngalo ndingazulichaza kodwa nditshilo ndathi nenkomo nebhokhwe. Funeka zikhalile, obviously zisetyenzwa njengayo yonke inkomo yasemva kwemini. Sithi ke ngoku simsebenzile uzwelidala. azifani. Xa wenze uzwelidala sucinga uba uyenzile inguqulo, xa wenze inguqulo sucinga uba umsebenzi uzwelidala. Imisebenzi emibini engafaniyo. And ke uzwelidala uyakwazi uba libangwe likhulu ekhaya, ufumanise into yoba niyacinga ngelinye ixesha nikwazi ukubheka phambili. Ngoba xa unoyicingisisa kakuhle, xa apha emaxhantini xa sithetha noodada bethu fanele ngathi sithetha nabantwana, abazali babo abekho apha, bashiyeke kulaa maxhantini. Ithi loo nto leyo masibaphuthume kwazwelidala. Andazi noba ndiyavakala na. Ivakele ityiwe emngqushweni amagwini bethu, nani bukhona umbuzo nawubuza ke apha kwi-comment section. Otherwise bendisithi mani mandize nje naloo nto kuni. Camagwini bethu nani, nizibukele ii-ads, nizibukele ii-ads bethu nani. Ndirhole kancinci kule nyanga iphele, ndiqonda uba bakhona bazikhiphayo. Bethu ndiyabulela ngento yonke. Thank you very much. Till the next one. Bye.